iKhomishana kaZondo ibuyela kwizigameko ezenzeka enkampani kahulumeni izikhali iDENEL. Kuqalwe ngobufakazi baye ngomgcini mafa weDENEL Land Systems uPeter Nudze ubuzwe kabanzi ngokuthenga kweDENEL inkampani yayizimele i-LMT okwazi ngokuhamba kwesikhathi yancishwa amathenda anikwa inkampani yabakagupta i-VR Laser. UNudze uthe yena akabandakanyeki kulokho.
Chair, I was not much involved in VR Laser discussions or contracts of any sort.
Kube sekulandela wayengumphathi omkhulu wenkampani kahulumeni i-AMSCO umsebenzi wayo ukuthenga izikhali ezidingwa umbutho wokuvikela wakuleli SANDF. Umkhwanazi ubuzwe kabanzi ngethenda eyanikwa iDENEL yokuthi ikhiqize uhlobo oluthile lwezikhali ezazidingeka ukuthi ziqale ukufika ngonyaka 2012 kodwa kuze kube yimanje azibonwa. Ijaji uZondo lihlulekile ukuzibamba uma lizwa lokho.
These kinds of delays reflect nothing else but simply a disaster, isn't it? It's a disaster to have these kinds of delays, isn't it?
Correct, Chair, in the sense that the capability that is supposed to be delivered is not delivered.
It's just completely unacceptable. It's just completely unacceptable.
UZondo uhlabe wahlikiza nezinye izinkampani zikahulumeni.
There is another project relating to SABC and telecommunication. I think they call it digital migration. That has been delayed maybe worse than this, maybe more or less the same thing.
Ukulalelwa kobufakazi obuthinta iDENEL kuyaqhubeka. Bongeni Mutho wa SABC eGoli.